son osuru mane pinyo kwano jambe chonja kano winyo ni yesu emakado nogo mboni mondo one wangja war paruru jason osuru mane pinyo kwano jambe chonja kano winyo ni yesu emakado nogo mboni mondo one wangja war Wanani anwendo eodi Richard otomaleseko timo Abiro wayo ni kechanja ngono Kawanani anwendo eodi Richard otomaleseko timo Abiro wayo ni kechanja ngono
Abiro weyo ni kech anja mwano.